vipaji vyetu tukamtolee Bwana pia na nafsi zetu tukamtolee Bwana ili azibarikie. Tupeleke vipaji vyetu tukamtolee Bwana pia na nafsi zetu tukamtolee Bwana ili azibarikie. Vipaji vyetu tukamtolee Bwana pia na nafsi zetu tukamtolee Bwana ili azibarikie. Tupeleke vipaji vyetu tukamtolee Bwana.